Ziza Alvenda kuramutse cyane.
Amahoro amahoro.
Umeze neza.
Yego.
Urugendo rwageze neza muva muri Kenya.
Bo turashima cyane ngene urugendo rwagenze gushika uno munsi.
Yego. Turazi yuko higanwa mwahora mujya Zone 5 hariya I Nairobi muri Kenya, hari inkino mwatsinze, hariho n'inkino mutatsinzwe. Reka dushimikire ku nkino mwatsinzwe ibihugu by'abasinze n'ibindi.
Bo ibihugu byadutsinze match ya mbere twakunye na South Sudan, ikindi nacyo n'igihugu citwa ni Kenya.
Yego Kenya. Ibyo ni byo bihugu by'abasinze.
Yego.
Wewe nk'umukinyi wari mbere kizigenza mu guserukira igihugu wa basketball intamba, tugire cyankiyehe ibyo bihugu by'abasinze duhere ubu cha Sudan. Sudan yabatsinze bigenze.
Bo ica mbere kuri Sudan baraturusha amataye uburebure hamwe na point. Mugabo hanini si ico gusa twebwe effectif yacu yari yagabanutse kuko hari abakinnyi bari bankiwe gukina nico kimwe na Kenya harageze ahantu turaruha kubera effectif yari ntoyi cyane
abo bakinnyi bankiwe gukina kubera iki habaye ingorane y'abakinnyi
bo hari abakinnyi babiri umwe yitwa Mbuyi na Shebe benshi barabazi babankiwe gukina kubera bafise umubyeyi afise nationalité congolaise
Ah,
bacavuga ko badashobora gukina baba bafite double nationalité bategerezwa kwerekana yuko batarakinira ikipe ya Congo.
Hanyuma igihugu cya Kenya nacyo nyine cyarabasinze.
Yego igihugu cya Kenya cyaradutsinze.
Tugira urukino rwa Burundi na Kenya nyine rwagenze urukino rwanyu na Kenya.
Urukino igice cya mbere Kenya wamengo dusa n'abangana. Benshi babibonye ku masanamu twari dufite ishaka. Kandi twese twariyumvamo ko dutegerezwa kuyitsinda naho twari muri ibyo bintu abo bakinnyi bari babanki twarumva muga harageze ahantu turaruha kuko urumva turushe biranka nyene ko abo bakinisha inguvu nyinshi cyane Kenya sico kimwe na South Sudan nahari barebare muga Kenya yoyo ikinisha inguvu cyane bica bituma ko turuha igice cya kabi baturushe
umuntu yovuga yuko muri rusange uravye ingene inkino zagenze ukarabe bihugu mwagiye murahura umuntu yovuga ko ahanini mwarushijwe iki ahanini mwari mufise icyo nakwita mu Gifaransa faiblesse y'u Burundi mu guserukira igihugu yari ihagaze
bo ahanini cyane navuze icyo
cy'amagabari
amataye na point mugabo ahanini ikindi nacyo nuko muri effectif ekipe y'u Burundi benshi bari bashashe na experience bari bafise warabonamwe ko harimo abafise ubwoba ukabona amenyo baratinya mugabo ntibagize ubwoba bwinshi cyane ku buryo byereka ugiye kuraba iyo bagira ubwoba cyane ajya amaresulta twashitse ko twari kuyashikako mugabo urumva hanini bari nta experience bari bafise mu mahiganwa nk'ayo mpuzamakungu
wowe nka kizigenza uravye ingene inkino zagenze ubona mu nkino zikurikira hoko kukibwira ngo u Burundi bugende bwizeye intsinzi kuko uyu mugwi mwagiye mutwaye wagiye urimwo n'umugwi imbere y'uko muva ngaha abantu benshi barabaha amahirwe menshi baravuga ati uyu mugwi ni umugwi mwiza urimwo abakinnyi bahagaze neza uravye no mu mihigano ingene bameze ati turizeye intsinzi naho atariko byagenze wibaza yuko muri kazoza hoko guki ku buryo abantu bizera intsinzi n'uvuye mu mahigano
icambere na mbere cokogwa suko twarindira ko tugira imimenyereza ko dushitse muri ekipe nationale ukwitegura kwa mbere kohera mu ekipe tuvamwo tukitegura tuvuga ati dufise objectif yuko dushika kuri ico kuri iki kintu ikindi naco harakenewe kinciswe miskirasi kuko twarabonye amataye yacu dushitse hanze baraturusha kinciswe physique inguvu amatara turayafise aha mu Burundi turayafise bukina turabizi gusa rero harakenewe ko mu mantrema dukora mu maekipe muri organisation y'amaekipe wongeramo ico kintu kugira twitegure ntituzoguma dukinira mu gihugu hagati twitegure no gukina n'andi maekipe yo hanze
Alve mu guhera heza abakunzi b'urukino rwa basketball ku mbure w'abarashavuye bati bayitubizeye ko byinshi ko byagenze akajambo kanyuma wabwira ku mbure ko kubizeza wabwira
bo ijambo rya mbere ni uko twagiye tubemereye ko tuzoba ba mbere muga ntibyakunze ko tubishikako bose barabonye ingene twaki nabo twahuye twarahuye n'ibibazo byinshi nk'ibyo nahamye mvuga mugabe ico nobiziza ni uko dufise ekipe nziza ntiyabone ko ekipe yagiye uyumva ko yarashavuye canke bituba byaguye neza ekipe ni yatwese barinze bagutora nta kuvuga ngo nguvuye muri ekipe ni cyangwa ngo shikiye ekipe ni ni ngo ntwa umukinyi wanyu ntiyaje ribumve ko hanyuma ekipe nationale ari yatwese uri umukunzi wa basket bumve ko iyo ekipe nationale ego turabizi ko ibintu by'amavera de nabantu batora sha gusaha abayimo tunenge mugabo tugerageze ico kintu cyo kubona ko akanenga ico twoca dushira imbere tukigabanye tubone yuko abo bagiye bagiye guserukira igihugu kigwanira hanyuma ndizera ko ndavye ko nizongorane twahuye ubu ndibaza ko bazogenda babibonye ababijeje bazogenda biteguye ntihagire umukinyi azoreka gukina kandi nzeye ko bizogenda neza ubukurikira tuzogera gushika ku indi ntambwe turengereza ko kuri twashitse ku
Alvin ndagushimire cyane
murakoze
wakoze kubona witabye akamo ka BTV
namwe wakoze kwa
mwa bari gutuma ariyo twakukenera zo twita
ego
nakoze cyane ndimo semitsi
ego twese